Lezi ikhulu zithi ukumisa kwazo kwa-SARS kwangekho emthethweni. Iphini likakhomishana u-Ivan Pillay kanye nenhloko yezokuhlela uPeter Richard banikele inkantolo yezabasebenzi ngenhloso yokuthi ichithe ukumiswa kwabo. I-SARS igcine ihoxisile ukumiswa kukaRichard. Kodwa-ke abalingani bakhe bona kusazomele bathi ukulinda nje kancane ukuze bazi ngekusasa labo. Ithimba labameli baPillay batshele inkantolo ukuthi ukumiswa kwakhe kuzokwenza i-SARS ingasebenzi kahle kanti futhi kuzokwehlisa nesithunzi salesi sikhungo ngenxa yesikhundla esiphezulu asiphethe. Abameli baphinde bathi ukhomishana wakwa-SARS uTom Moyana akazange amnike uPillay ithuba lokuthi abeke olwakhe uhlangothi ngemuva kokunikwa incwadi yokumiswa mhla ziyinhlanu kuDisemba. Kanti-ke lokhu ngokwabameli kwakuyinto engafanele. UPillay uyagcizelela ukuthi kwakufanele anikwe ikhefu elikhokhelwayo. Kodwa abameli be-SARS bakholelwa ukuthi isicelo esiphuthumayo sikaPillay sokuhoxisa ukumiswa kwakhe besingenaso isidingo. Konamanjalo umengameli uJacob Zuma useziqhelelanisile nokumiswa kwalezi ikhulu. Umholi we-DA uHelen Zille ugxeke umengameli uZuma kanye ne-ANC ngokuzama ukubalekela ukukhokha intela. UPillay sekuzomele alinde uLwesine ekuseni ukuze ezwe ukuthi inkantolo yezabasebenzi iyamvuna yini noma cha.